Belesilo
khathizwe
sambambe khathizwe nangekhathizwe nangekhathizwe lesilo
khathizwe
sambambe
Lord busy bangamaqhawe la andibangamaqhawe uthu ngqaba amaqhawe kola nje la amaqhawe ngqaba lahlile ogatsheni balahlile amaqhawe omenzi ho osiminofu amaqhawe lahlile aqala lahlile Nang no. Nam Rosa. This is Yabu ingoma manje lo mamusazaza. Ungenzele ubusuzu uso. Nabo menzi. Nomenzi ke yazi ukuthi bala fefe batobazade kuphela ke nje. Eh kulungile kodwa yise qhawe naye. Na nelilahlele lokugcina ncike umbhedo, umbhedo yacula. Nami nje iqala mla TikTok umbhedo. Ngemlathela angifuni ukuthi ingoma umbhedo ithini kodwa umsayacula nje. Sengiyise emva kambhedo. Mbhedo I'm your cow, you are my cow now. I follow you. You're my cow. God, you can't change plan, pet. You can't change the way and pet. As you come in, you tell me my mixture plan. God, you can't change my plan. School. No. You can't change. Sminofu. Limite. What thing? My love for God. You're my love. No school. It. Bong. Love for my salary. God, you. My cow. My balasin. Why look? Can I balasin? Aliki kodla sejonga mbetha ulahlile mbetha kubeni iqala mbetha hanga imbawe namuntu futhi wami kuphela mbetha you are my hero wabebeza okay bazwe ke uswile woku mntwana bazuke mcimbini ngizofuna umqasho obugeni bangaqasha abaculi wekhe wathwala umsebenzi oqasha abaculi lo masikadi wabeba 100 uzobathini baqashe guest boss akho baqashe qashe nombetha ufuna umbetha acule lapha la ingoma kwazelwa ngoba ngeyakhona nje ngamsaba yacule ufuna uge umbhedo ngifuna bekuleli ibhasi nabaye bacule bamtshela ba
boyisha kanjani